ibyo n'ubu turabasubira mu gende musubira mu byire abene igihugu yuko ubu umuntu wenyine ni wagenda kwirondera passport yee umuntu mukwinjira hajya ubu yerekana ijyarisi yarihiye akerekana na karanga muntu yiwe akabona kwinjira bijya rero byo gutuma nibyo twabonye birimo abo bakomisiyoneri nyene umuntu akagenda akegeranya ntuza amarisi y'abantu bagiye kubaronderera ibyo rero twarabihagaritse umuntu wenyine n'ubu turabasubiriyemo ni waza gutora passport yiwe kiretse umuvyeyi ashaka kuza gutorera abana biwe naho nyine bakiri bato canke tumaze kubona nk'umuntu ashaka kubagwaye ari nko mu bitaro canke ahandi arashaka gutuma umuntu nawe ntagenda hariya acagenda tukamuha uruhusha tukamwandikira kuri rya kayisi twebwe nyene yuko agenda kuyitora aho ni mu ntumbero yo kugira ngo abo bantu b'abakomisiyoneri tubatwitse kuko turazi ko bariho mu minsi yose twarumvise abene gihugu bagiye baribwa ibintu babwiye abantu babwira yuko agiye kubarondera izo mpapuro z'inzira bagatanga amafaranga n'ibindi turashima abamaze kubikora bakavuga abantu babigize bamwe baramaze gufatwa abandi bari kwararonde n'ubu turaseye kuvuga umuntu byo byarashikiye hakaza uwo muntu w'umukomisiyoneri ari umusivire cyangwa umupolisi akaba yaramwatse amafaranga nimero y'iwanje ndasubira kuyibaha muyibabwire sivyo banterefone canke banyandikire message umuntu bamuvuge tumuhane